Isibhedlele saseBhisho sesinye sezibhedlele bezilungiselelwe ukunyanga izigulana zalentsholongwane. Sesazibhaqa siphantsi koxinzelelo ngethuba kusonyuka amanani abantu abosulelekileyo lentsholongwane. Kungoku nje kuyaphinda kuvela abantu abosulelekayo. Isipho sebhedi eziyi-100 nomatshini bokuncedisa ukuphefumla abayi-30 kwakunye nezixhobo zokuzikhusela kuze ngethuba elihle.
Due to this donation, the hospital was able to open their COVID-19 wards. At this moment, they have about plus minus 50 patients. And if it wasn't for the donations from Gift of the Givers as a partnership with Bhisho Hospital, this would never have been possible.
Ukusuleleka kwabafundi beyunivesithi ezimbini ePhondweni kubangele inkxalabo.
Well, abaphathi beyunivesithi bathathe isigqibo sokokubana mabavale iyunivesithi le icampus yaseMonti sizokwazi ukuqwalasela sijongane nalomba we-coronavirus eske yathi xaxa phakathi kwe-students zethu. Kukhona ke abastudents zethu eziyi-26 ezi-infected.
Asibona uba sizayivala iyunivesithi okanye zombini ezi campus sizawuqhuba. Into esizimiseleyo ngoba sizame ukwengeza iindawo zokuhlala abafundi for uba babekelwe amacaleni ba-isolatewe okanye kwenziwe iquarantine. Nantso into esiphezu kwayo ngoku. Enye into esiphezu kwayo sizama ngokuba ufundisa nokujika abantu ingqondo uba iyabulala iCOVID.
Isebe lezempilo ePhondweni lithi likulungele ukuqubisana nayiphi na imeko enokwehla.
Mninzi umsebenzi esiwenzileyo kunye no-public works ukulungiselela loo nto leyo. Loo nto leyo isincedisile nakwinto yokokuba sikwazi into yokuba imali ekarhulumente siyazi into yokuba siyisebenzisa ngendlela.
Umbutho wesisa iGift of the Givers ulindeleke ukuba ancede izibhedlele ezingama-30 ePhondweni. Ndingeyangafunani weendaba ze-SABC, ndiseBhisho kwiphondo leMpuma Koloni.